na kimwe cyateye imbere badahanganye na kiya kibazo. Abantu iminsi yose barikunda. Iyo basi igihugu, jenda z'igihugu yabatumye ko acatabura amadiplome yabo bose. Kubona igihugu kikwigisha ugacuvuga ko mu mpemba make ndigiri. Nagira ndababwire bariko baratera akagere igihugu. Muga natwe burya turiko turarondera abandi bakunda igihugu bazogikorera. Hanyuma baze bamaramare bagaruka uheza kugoka ibigori bikera. Ntibagiye none barondera amahera. Burya mwiyumvira ko batunze. Iburaya ndazi ingene baharura amahera yabo. Barayaharura kandi yahereza mu makori yose. Bajya bazogaruka bikoreye amaboko tubabaza ruti none wagiye kurondera iki kugarutse uko. Iyo uza tugateza imbere igihugu ntibuteye imbere rwose. Rero bijya bifatanye n'umutima wo kudakunda igihugu kavuga uti je ntacyo nzokorera naho cyampaye mutahe cyaraguhaye mutahe abavyeyi barakurera urakura igihugu kirakwigisha uragera mu bigero utanguye kwironderera uti jewe tuvyaranyabo nabo bataniye na yantare na yantama nibagira umutima w'ikigongwe ku gihugu cyabo basi bagira umutima w'ikigongwe ku bavukanye babo nk'abaganga kubona abiwabo birirwa barapfa kuko babuze umuganga ariko avura abanyamahanga na kamaramaza mugabo none ko byanditse mu mategeko mpuzamakungu k'umwene gihugu wari we wese umuntu afise uburenganzira bwo kuji yashaka nta kundi ntitubabo n'abandi buzoceje bagenda hari habagiye ngo baciye serubi nabonye bagaruka narabonye mwarabonye abamenyesha makuru ubu umuntu aba muri Canada mu Burundi ahembwa amahera yazara mu Burundi gutaga kazi agako erega hari habakunda igihugu n'abadakunda igihugu abari hanze rero nkubu bo tugirira nka bya bindi bavuga batumwe umwe wese yokora umugambi w'amadolari igihumbi ko bayafise bagiye batunze ni umwe wese narungi iki gihumbi mu Burundi akora umugambi aya transfer turabe ko bakunda igihugu rero kijya kibazo ntimwe kibaza je bamurazogenda mubabaze bo nyene mugabo jenda babwije ukuri hari habarundi b'umutima ibihumbi 240 tuzaba dutunze ico ndakibabwiye hari habarundi b'umutima turafise ugwaruka ruriko rurakora ndabwire abamenyesha makuru muze mugende muri commune mukike nimwe amushaka kubona uburundi mu 240 muze mugende muri commune mukike mubaze ingene hari hameze mu 205 muce mugenda muraba ingene hameze uno munsi muzoca mubona yuko 240 bishoboka birashoboka kabisa banka bemera ibinebwe bibaho n'abasuma babaho je ndazi ko ari habarundi umutima bariko barakora bivuye inyuma kandi bizogenda neza kuko muravye amasantre ariko aravuka uno munsi muravye izongomero z'umuyaga nkuba tukaraba ingene turiko turita ku rutare tugira amabarabara mero ntibibatera umutima uhagaze ngo hari incabwe ngeze ziriko ziragenda